It's Madiba. Fashe kwinota uhitumenya huhera nkunda sound yawe ukunda touch yanjye cyo ngukundira ntiwinangira ntagunindira
Soundy, yeah, we're a sound.